Twashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Mu Burundi kuwa kabiri no kuwa gatatu w'inondwi, abagabo babiri bari bapfunzwe ivyagategekanyo mu ibohero rya Parke I Makamba baritavye Imana.
Iyo umuntu yitavye Imana akiri umwera atabaye bwacirwa urubanza ku byo kuri wabikoze, uwo mucamanza cyangwa uwo muprokurere yamupfunze, dusaba ko ariwe yo cashumbusha umuryango kandi ko vyoja mu mategeko.
Uyu ni Shimira Imana Jean Marie atwara ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abapfunzo n'imiryango yabo mu Burundi. Abatandukanye bariko bavuga yuko mu mabohero atandukanye y'ico gihugu imfungwa zitabayeho neza. Muraza kuvyumva ahandi hato. Mu Rwanda naho bamwe mu bari baripfuje guhiganira amatora ya president wa Republika ariko nibahabwe ayo mahigwe, bashobora kwitwarira umurwi utunganya amatora muri ico gihugu twabite guye. Muri Afrika y'Epfo naho umugambwe uri ku butegetsi ANC utangaza ko waraye ushoboye kugira n'amasezerano n'imigambwe itavuga rumwe nawo mu ntumbero yo gushinga leta y'ubumwe idonido ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Buraya, hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu indwi vya mbere bitunze gusumba ibindi biri mu murwi twa G7. Iyo nama yatanguriye ejo mu Butaliyano iza guhera uno munsi. Mu vyo abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyano, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubuyapani n'umuryango w'umwe bwa Buraya bari muri uwo mugwi bamaze kwemeranya harimo amadolari imiliyari 50 yo gufasha Ukraine muri uno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Intambara imaze imyaka ibiri irenga, Uburusiya bwagabye kuri Ukraine niyo iri ku murongo wa mbere kuri gahunda yabo. Batangaje ko iyi ngengo y'imari bemereye Ukraine izava mu nyungu z'umutungo w'Uburusiya ibihugu byabo byagize ingwate. Basobanura kandi ko atari impano, ahubwo ko ari inguzanyo bahaye Ukraine. Ariko kuri bo birereka President Vladimir Putin ko bose bari hamwe inyuma ya Ukraine, nk'uko Minisitiri w'Imari w'Ubudage Christian Lindner yabitangarije abanyamakuru. Ibihugu bya G7 n'iby'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bafatiriye umutungo w'Uburusiya ufite agaciro k'amadolari miliyari 325 ashyinguye mu kigega mpuzamahanga cy'imari cyitwa Euroclear gifite icyicaro I Buruseli mu Bubiligi. Bavuga ko ashobora kunguka kugera ku madolari arenga miliyari 3,220,000,000 ku mwaka. Kimwe no mu mwaka ushize, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine nanone ni umushyitsi wa G7 muri iyi nama y'I Bari. Hagati aho, Vatikani yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, nawe agomba kubonana na bamwe mu banyamuryango ba G7 na bamwe mu batumirwa babo. Ivugamo ba President Zelensky, Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Recep Tayyip Erdogan wa Turikiya, William Ruto wa Kenya, Abdelhamid Tebboune wa Algeria, na ba ministre b'intebe Narendra Modi w'Ubuhinde na Justin Trudeau wa Canada, na President w'ikigega mpuzamahanga cy'imari Kristalina Georgieva.
Duce tuja muri Afrika y'Epfo, aho umugambwe uri ku butegetsi ANC utangaza ko waraye ushoboye kugirana amasezerano n'imigambwe itavuga rumwe nayo mu ntumbero yo gushinga leta y'ubumwe. Ibiganiro hagati ya ANC n'imigambwe itavuga rumwe n'uyo mugambwe vyari bimaze iminsi, ni nyuma yuko ku nshuro ya mbere kuva mu 1994 uwo mugambwe binaniranye ko uronka amajwi ashobora kuwuha ubwiganze mu nama nshingamateka. Umunyamabanga mukuru wa ANC ariwe General Fikile Mbalula ntiyatomoye ubwoko bw'amasezerano ANC yagiranye n'imigambwe itavuga rumwe nawo. Yabwiye amenyesha makuru ko imigambwe yemeye amasezerano ari yitwa DA, uwitwa EFP ugwiriyemwo ubwoko bw'abazuru, uwitwa UDM hamwe na FF Plus. General Fikile Mbalula yavuze ko hari n'indi migambwe ishika kuri itatu mito mito irimwo nk'uwiganjemwo abayisilamu witwa Al Jama yemeye kuja muri leta y'ubumwe, ariko hari ivyo irinze gusaba bitatangajwe. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa Agence Presse rikavuga ko atankeka President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari waza guca agenwa nka President wa Afrika y'Epfo biciye mu matora aza kubera mu nama nshingamateka y'ico gihugu uno munsi kwa gatanu. bikaramuka bigenze uko azobatorewe manda ya kabiri na cumugambwe umukonto wesinzwe washinzwe na Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo akaba yahoze ari n'igicocoro cumugambwe ANC uravuga ku vyano masezerano umukonto wesinzwe waje ubwa gatatu matora yabaye ku munsi wa gatanu mu kibuka ko wanse ivya leta y'ubumwe Ijwi ry'Amerika duce tubandaniriza ku yindi migabane Irani yaraye irekuye umunyagihugu w'Ufaransa yari yarapfunze haraheza amezi 20 Louis Arnaud yatawe muri yompi n'inzego z'ico gihugu mu kwezi kw'icenda ko mu 2022 agihagarikwa yagirijwe imigumuko n'uruhara mu myerekano yakurikiye urupfu rw'umuyabaga yitwa Masha Amini yashengeye ku myaka 22 Masha yaguye mu ibohero yarapfungiwemo muri Irani yagirizwa kutubahiriza amategeko ya Kisla urupfu rwo muyabaga gwakurikiwe n'imyerekano ikaze yabemeza ko yahitanywe n'ingaruka yihohotegwa yakorewe na polisi ya Iran. Irani yari yakatiye umufaransa Louis Arnaud umunyororo w'imyaka 5. Umuryango wiwe akatari gake wateye utwatsi ivyo yagirizwa na Irani uvuga ko atakindi cari cimujanye muri ico gihugu atari inyota yo gutembera isi yose. President w'Ufaransa Emmanuel Macron yishimiye rekurwa rya Louis Arnaud abicishije ku butumwa bwo ku rubuga rwa Twitter naho yavuze ko ari rekurwa Ufaransa bukesha ibiganiro ntigeze atomora ubwoko bw'ivyo biganiro n'inzira vyaciyemwo. Louis Arnaud arekuwe mu gihe Irani igipfunze abandi banyagihugu b'Ufaransa batatu. Muri rusange ico gihugu gipfunze abanyaburayi barenga 20 barimwo abakomoka mu Bwongereza mu Budagi no muri Sweden. Muri abo harimwo abaciriwe igihano co gupfa Irani ipfunze kandi Shahab Dalili umukapitene w'ubwato ari mu karuhuko kizabukuru akaba afise uruhusha rumwemerera kuba muri Amerika mu kiringo kirekire mu mwaka uheze tutse ko Irani yarekuye abanyagihugu ba Amerika batanu. Duce dusubira ku mugabane wa Afrika aho mugambwe wa Salose Chilima usaba amatohoza yimbitse ku mpanuka y'indege yamuhitanye ari kumwe n'abandi bantu umunani ku munsi wa mbere mu mashamba y'inzitane ya Chikangawa. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Edirwema.
Iryo shyaka rya United Transformation Movement UTM ryifatanije n'irya President Lazarus Chakwera rya Malawi Congress Party MCP mu matora yo mu 2020. Steve Mikaya wo mu ishyaka UTM yagize ati dukeneye kumenya ukuri ku cyabaye ku muyobozi wacu Saulos Chilima. Si ku nshuro ya mbere iyi ndege yarikoze urugendo ijya mu Zuzu mu bihe nk'ibyo yakoreyemo impanuka. Uyu akifuza ko leta itanga umuco ku bibazo bitandukanye birimo niba iyo ndege yaragize ikibazo cy'ibyuma byayo cyangwa niba yarashyiranywe na lisansi. Kuri uyu wa kane abayoboke ba UTM bagerageje kubuza ministre w'ingabo Harry Mukandawire n'uw'umutekano mu gihugu Kenizi Kalengoma kwitabira imihango yo guherekeza nyakwigendera Chilima ku cicaro cy'ishaka mu murwa mukuru Lilongwe. Mikaya yashinje abaministri uburangare. Chilima w'imyaka 51 azashyingurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha aho avuka mu karere ka Nchewu. Amakuru yatangajwe bwa mbere yari yavuze ko iyo ndege yaguyemo abantu 10 nyuma byaje kumenyekana ko umwe mu bantu bagombaga kuba bari muri iyo ndege atakoze urwo rugendo.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no makuru yose mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi yahabaranira gateka k'abanyororo basaba bashimitse ko abanyagihugu bapfungiwe mu busho butandukanye bitabwaho cyane ni nyuma y'impfu z'abagabo babiri bari bapfungiwe ivyagategekanyo mu gashoka parke ya Makamba. Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru ijwi rya Amerika teguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi.
Nkuko amasoko yacu abitumenyesha umufungwa wa mbere yitabye Imana kwa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatungo aho yabinyakazi zone bukeye komine kibago Imakamba. Mu butumwa bwagiye buraherekanwa ku mbuga waniro za WhatsApp igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka paraka ya Makamba kandi ko yahitanywe n'ugwa karago. Bavuga kandi ko uwo mufungwa yaramaze kwezi muri ako gasho yaratezuriwe ariko uko yarakirindiriye uruhusha rwo gusohoka gasho bukeye mu gatondo kuri uyu wa gatatu ababyeyi b'uwundi mupfungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene kuw'Imana igenekerezo rya cenda babikiwe ko umwana wabo yitabye Imana uwo yari yafungishijwe n'umubyeyi wiwe nk'uko we nyene abyiyemerera ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi kugatwenzi kamakamba baratwiganiye icatumye umubyeyi afata ingingo yo gupfungisha umwana wiwe
nagomba yuko agira amukora ku mugasho kugira ngo aruhuke yikosore umwana akari mwiza n'umuntu urumva renga ko ataramwanga ngaizo ngeso shime yarameze nabi ntiya rimwe ni kabiri kumva yuko yirukanze kuri nyina kandi nyina natigaza kumwirukanga
uko kudurumbanya umubyeyi wiwe rero byari bimuruhishije kandi yarakeneye kubiruhuka
urumva gushika aya mango yaravuga ati reka nduhuke kanduhu numve nakayaga ndamutwara mu gasho mugandugu no
muza mfunga tuyatuyagira kunyene munatwe kumwe ahubwo turamanirika twe tubamuzi yivuka
umubyeyi wa nyakwigendera aremeza ku mwana wiwe yarasanganywe indwara ariko ko baherukanye kuwa mbere mu gasho akomeye
akiragenda mu gasho kwa munku hama kuwa mbere gende nyina wiwe ntagenda kumuraba turavugana ku munsi wa mbere amagenda ta ndamushiga ari mu gasho nyene yego twavuganye yaragwaye ibintu bya sima byagubukanye n'ibikagoma ko kumunigura ariko aronse umuti cyacya bicuramo
uwo mubyeyi imbere yari karitegura ko yoja kumurekuza ariko mu gaturuturu kuyu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ku mwana wiwe yitabye Imana abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitabye Imana kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabye Imana mu bitaro ariko aravugwa nta fagitire y'imiti bamuhaye canke y'icumba bamujyamitsemwo umwe mu bamaze gufungirwa muri ako gasho ejo rya Amerika ryaramwegereye riramubaza ukigena ubuzima bw'abafungiwe muri iryo bohero bwifashe nawe yiganagira ati agasho kabi na gasho ka komine na parike bya Makamba utagira ugukurikirana urapfa kukusanga abahafungiwe bafashwe nabe iyo bagwaye barabura ubakurikirana nayo mashirahamwe aranira gateka k'abapfunzwe hari giye bataza aho bishika no gupfugapfa bamwe baragwara kubera ubwinshi bw'abafungwa usanga barenza urugero harabahandurira indwara abazisanganywe nabo bakabura ikibajana kwa muganga ugasanga gasho kagenewe abantu nka 40 harabarenga 150 ariko mu mpimba byopfuma kuko hoho barafungurirwa ariko naho nyene urahasanga karenganyo kubera hari bamwe usanga baronka ibifungurwa abandi ntibabironke canke ugasanga hari n'abakoresho ibikorwa biremereye bibavuna ku giture censhi bigatuma bagwara ariko ubuzima bwo mu gasho ni bubi cane mwishiramwe ntabariza riharanira gateka k'abafunzwe n'imiryango yabo nshimira Imana Jean Marie arirongoye arababazwa n'impfu nkizo kuko agateka k'umunyororo kaba katubahirijwe umufungwa arafise uburenga nzira bwo kuvugwa kandi atarasindikara iyo asanganywe indwara zidakiraho arakurikiranwa kurusha mu gufungurirwa no mu kuvuzwa atararemba muri iryo shirahamwe bati ibyo gukurikirana amagara y'abapfunzwe mu Burundi ntibitunganije neza iyo amatohoza yemeje kugwa rupfu rwavuye kugwangara rw'abajejwe abanyororo barakurikiranwa bagahanwa ibyo bisaba ariko ko amategeko ahinduka
twebwe mu ishami nabaza tuvuga yuko amatohoza amategeko amwamwa ajyanye n'ibyo butungane ko yohinduka na cyane cyane ko iyo umuntu yitabye Imana akiri umwera atari bwacibwe urubanza ko by'ukuri wabikoze uwo mucamanza cyangwa uwo muprokurere yamupfunze dusaba ko ari we yoca ashumbusha umuryango kandi ko byoja mu mategeko
ababyeyi nabo bafise abana b'ibigaba batera umudugararo ishirahamwe ntabareza risaba kwico kibazo co tunganirizwa mu muryango
umwana yohanurwa baina senge baina rume bavyarawe base wabo bakicarira uwo mwana kuko co twagira tubwira abarundi umunyororo n'ahantu habi sahantu hanura ahubwo hatera umutima w'ubukoko mbere umuntu akaza yarinze kurusha uko yarari
Ishirahamwe n'abariza haribandanya risaba ababyeyi mu miryango ko bokwifashisha abanonosoye ibijanye n'inyifato bigaragaye ko naho umwana afise indwara yo mu mutwe bo mujana kwa muganga bakamufasha ntibihute kumufungisha kuko bashobora gusanga bishe ico bokijije.
Thierry Ndayishimiye urakoze tuve mu Burundi duca tuja mu Rwanda aho bamwe mu bari bashatse kwitoza amatora ya president yo mu kwezi kw'indwi umurugujeje gutunganya amatora ntubahuruhusha batangaza ko bagiye kwitwa kwadira uwo murwi bawagiriza gukora utigenga Eric bagira ubusa
kwitariki ya gatandatu z'uku kwezi nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida buzuje ibisabwa kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kwisonga haje president Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi, bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, na bwana Filipo Mpayimana umukandida wigenga. Abakandida batandatu bigenga kuri uyu mwanya komisiyo y'igihugu bose yavuze ko batujuje sabga abo barimo Jean Banda, Diane Shimarwigara, Eliman Imanirareba, Thomas Habimana, Innocent Hakizimana na Barafinda Sekikubo Freddy bose bagahura kuko batarabashije kugaragaza imikono 12 muri buri karere ikigikira kandidatire zabo. Ni ingingo ikumira bidasubirwa habagaragajwe ko ibyangombwa byabo bituzuye kuko komisiyo y'amatora yavuze ko nta wemereye gusubira gushakisha indi mikono. Avugana n'ijwi rya Amerika, Hakizimana yasobanuye ko nyuma yaho komisiyo y'igihugu y'amatora imugaragarije ku rutonde rw'abatujuje ibisabwa bwake yayitura, avuga ko yatanze ubujurire mu nyandiko kandi babwakiriye bakajya banaganira kuri telefone.
We yansubije ubutumwa butugufi kuri telefone ko bagiye kwiga ku kibazo cyacu bakadusubiza. Ariko n'aha yananiwe kudusubiza. Nukuvuga rero twe twumva yuko yagiye kubaza umukuru w'igihugu akanga ko abakandida bigenga bahangana nawe kubera ko abona ko dufite ingufu. Rero nta kindi twakora, ibigikurikiyeho n'urutonde nirusohoka turarega igihugu mu rukiko rw'ikirenga, ariko ntabwo twabikora urutonde rwa burundu rutarasohoka.
Mu myumvire ye, uyu washakaga guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka hari inenge abona kuri komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ni ukuvuga komisiyo yo mu Rwanda ishinzwe amatora mbese ikorera mu kwa kw'ishyaka rya FPR, kuba abantu barasohotse bemerewe ku rutonde rw'agateganyo bakagereka ingingo batigeze baduhugurira neza kandi twese twarayiguyemo imikono kandi itari mu mabwiriza mu bitabo baduhaye byasohotse.
Undi mukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko hari ibyangombwa tujuje n'umwari Shimarwigara. Hari ku nshuro ya kabiri agaragaje uwo muhate muri aya matora y'umwaka w'2024, kuko mu mwaka w'2017 nabwo Diane Rwigara yashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntiyabigeraho. Uyu wasanga komisiyo ifite undi murongo. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Diane Shimarwigara akavuga ko hari iby'abashinzwe gutegura amatora bakwiye guhindura mu mitegurire yayo.
Ushobora kuzuza ibyo wasaba byose ndetse ukanabirenza, ariko ugasanga barakwangiye. Hakaba hari undi utarasinyishije cyangwa wasinyishije akarere kamwe cyangwa tubiri ugasanga we baramwemereye. So icyahinduka ni uko bagendera ku byanditse, ku byo baduha, ku byo badusobanurira, aho kugendera ku bindi tutazi. Bashatse gutambuka watambuka, ariko batabishatse icyo wakora cyose ntabwo uzatambuka.
Nta mukandida n'umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika wemeza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje mu mucyo urutonde rw'agateganyo ku bagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe yagonzwe no kubura imikono. Mu mboni ya Barafinda barugarutse ubugira kabiri mu ruhando rwa politiki kuri uyu mwanya, asobanura ko aticariyeho nyuma yo kutakirwa na komisiyo y'amatora.
Twemeranyije ko tugomba gushyirwa ku rutonde nk'abandi bana bose b'igihugu, tukiyamamaza hanyuma twese tugasishurwa n'abaturage rubanda.
Kuri bwana Barafinda nawe asanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo kudakumira abashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'uyu mwaka.
Ibisigaye rero ni ikibazo cya politike, tukanegosiya abakandida bose twese uko twatanze kandidatire, tumanuke ikibuga cya politike twiyamamaze none dusifurwe n'abaturage bitewe n'amajwi baduhaye, bitewe n'ukuntu umuntu yagaragaza imigabo n'imigambi ye muri rubanda. Rubanda ruba ari rwo rudukiranura ruraramye, kuko nirwo dukorera, ntabwo dukorera neke akanama kabamukeba.
Kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba mu bakandida batandatu bigenga hari uwaba yarabashije kuzuza ibisabwa. Mu bihe bitandukanye twahamagaye abategetsi ba komisiyo y'igihugu y'amatora, ariko ntibyadushobokera kubavugisha. Nibanasubije ubutumwa twabandikiye kuri za telefone zabo ngendanwa kuri iyi ngingo. Kurundi ruhande ubwo madamu Odaga Sinzi gukuri iyi komisiyo yatangazaga urutonde rw'agateganyo kubemerewe kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu matora y'uyu mwaka yashyizeho icyitonderwa. Gasinzi gwashimangiye ko ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida wigenga bidashobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Biteganijwe ko kuri uyu wa gatanu ariko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza urutonde ndakuka rw'abazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Hatagize igihinduka ku rutonde rw'agateganyo rukagaruka rwo rutonde ndakuka, abakandida bakongera kugaragara mu kibuga cya politike ni nabo busanzwe bahatanaga mu matora ya 2017. N'amatora Perezida Kagame yegukanye ku bwiganze buri hejuru ya 98% by'amajwi. Akabagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijuki Amerika turacaba ndenge n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihe hasigaye amezi ari munsi y'umwaka kugira ngo leta ya Tanzania ishe mu ngira umugambi wayo wo kwirukana impunzi zose z'abarundi barimo n'abadashaka guhunguka, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu butangaza ko bugiye gutanguza amatohoza n'ibiganiro ku barundi batipfuza gutahuka. Idoni dokrino nkuru numenyesha makuru James Jovin.
Iyo ngingo ije nyuma y'ugwamo gwishi gw'amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi asaba leta ya Tanzania niya kudashira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Hamad Masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya Kigoma kuri uyu wa kane. Ni inama yahuje abategetsi ba leta ya Tanzania HASER n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umushikiranganji Hamad Masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokogwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu. Nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga.
Sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo.
Twebwe nka leta ya Tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo. Bikiriye mu nama ya butatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye. Ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze, gutyo leta ya Tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga. Nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose.
Kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi, kwa nini wanasita kurejea nyumbani, na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi.
Ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko kiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo. Leta y'u Burundi, ya Tanzania na HASER bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze.
Serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa hamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
Twebwe nka leta ya Tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo cyo guhibiriza impunzi gutaha ku bushake. Icyo gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu. Izi ngingo turi ko turafata ntimuzibone nk'uko twanka Abarundi, siko biri. Gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Aidha, utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
Gusa misi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, itwumvirize ivyacu kuno bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi. Kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza, ingorane zose ashobora kuba ko bashobore kuyane kuzibona. None mwumva nk'uko batwakiriye badukunda, nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye yuko botugwanira.
Mudufashe kabisa, muraho ukuntu twihweza ikintu ikibazo cyacu kije mu ngiro. Kuko mu Burundi ntirugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza
ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'2017 leta ya Tanzania iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose isigaye mu nkambi za Nditana Nyarugusu yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu Burundi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aca ijya nino akakabazo urwanko n'urugomo bigenda vyongera bizogira izihengaruka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 uno mwaka Thomas Kamirindi
Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo ahinnye ni ikigo cy'ubushakashatsi n'ubuvugizi mu birebana n'uburenganzira mboneragihugu civil rights mu cyongereza cyangwa droit civil mu gifaransa ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Montgomery umurwa mukuru wa leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu mu cyegeranyo yashyize ahagaragara mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu ivuga ko mu mwaka ushize w'2023 hariho imitwe itemera guverinoma 835 yavuye kuri 72 mu 2022 yiyongeraho rero indi mishya 133 naho imitwe igenda ibiburwango yari 523 mu mwaka w'2022 yiyongeraho indi mishya 72 igera kuri 595 mu 2023 yose hamwe uko ari 1430 igizwe ahanini n'abazungu bumva ko bagomba kuba hejuru y'abandi nkuko abashakashatsi b'ikigo SPLC babisobanura imvugo imyitwarire ibikorwa ubuheza nguni n'ingenga bitekerezo by'iyi mitwe yose byibasira cyane cyane ku isonga abitwa LGBTQ+ aba barimo abakundana bahuje igitsina n'abihindura igitsina bavukanye iyi mitwe ntisiga inyuma kandi abimukira abadasangiye ibara ry'uruhu n'abayoboke bayo n'abanyakamwe mu myemerere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika RG Cravens umushakashatsi mukuru wa SPLC asobanura ko iyi mitwe igenda irushaho kujya mu bya politiki ifite umugambi ishaka kugeraho
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year.
Abaheza nguni, abo badashaka demokrasi ihuza bose, bamaze umwaka bacengeza amatwara yo kwigomeka ku gihugu. Bakuririza urwango ko ariyo nzira nyayo. Bigisha ko guverinoma n'andi moko bahora babagambanira. Bagambiriye kandi barimo baritegura kwangiza amatora twimirije imbere. Kurwanya ubudasa no kurwanya uburenganzira bwa bose bwo gutora no kurwanya demokarasi ubwayo
in our history to limit pluralism it's to limit participation it's to limit democracy itself
President Joe Biden kandida w'ishyaka ry'abademokrate yemeza ko uwo bahanganye Donald Trump abifitemo uruhare kandi ko ari we ushobora kubambira urwango mu matora yo mu kwa 11
Sinzareka Donald Trump ahindura Amerika igihugu kitemera ubupfura n'ikinyabupfura kitubaha abantu. Nzavumwe nindeka Donald Trump ahindura Amerika igihugu cyuzuye umujinya, umubabaro n'urwango.
And I'll be damned if I'm gonna let Donald Trump turn America into a place filled with anger and resentment and hate.
Trump kandida w'ishyaka ry'abarepublikani ntahisha ibitekerezo bye kwa shyigikiye imwe n'imwe mu mitwe iri ku rutonde rwa Southern Poverty Law Center SPLC urugero ni nk'uwitwa Moms for Liberty SPLC ivuga ko uyu mutwe uri mu rwego rw'iyabaheza nguni itemera guverinoma by'umwihariko itemera uburezi kuri bose mu mashuri
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Abaheza nguni bo mu buharanira impinduka zijyanye n'igihe tugezemo barasebya Moms for Liberty mu byo bita imitwe y'urwango ngo muri umutwe w'urwango ra muranyumvira namwe ngo Moms for Liberty ni umutwe w'urwango koko
Can you imagine Moms for Liberty hate group?
Ijwi rya Amerika yasabye ikiganiro na Moms for Liberty ariko irishyira hamwe ryanze kuyivugisha gusa rero abakurikirana uko ururwango rwa politiki rugenda rwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba abakandida kwirinda gukoresha imvugo ya rutwitsi kugira ngo itazavaho ibyara urugomo n'ubwicanyi muri iki gihe gisatira amatora yo mu kwa 11.
Ijwi rya Amerika ni no ngaha amakuru yacu ya mbere.